Ni kuki wavyemeye mana nyagasani kubiba inginzo tiviga mana ni kuki wavyemeye turi nakababaro kanini ko kubona ko bivye inginzo tv rero twagomba twabwire ko kubwo gukunda igikorwa musubira mugire subscribe gushasha kuri inginzo tv aro sawa
Lisma ya Gasore komendere kei babarao. Mbiriza. Amoso jimu kawate mbaja munda. Jewura keze mriye stoma. Indani. Indani. Kumoni kine wakifze. Inginzo TV. Amarira ura kote di. Mbiriza lero. Nda watu mwizu kira subscribe. Sabone. Like. Partage. Na share. Kukira ngoto. Sura kazi. Inginzo TV. Forever. Forever.
Hello guys, muraho mukomeye bakunzi bafanzi banje nukuri narawe neteka naguzi moto metu gusa bafanzi banje tuirukire kuri inyinzo tv tugire subscribe share comment bishoboka mwe comment uvuga ati komanda kuri bya bindi wavuga vrema twabikotse nukuri tuceyo naje mukayengerana ati moto yanje musangako
Abi wanje nk'abatananirwa jewe nk'arandiri promoter Burundi tutegize imyamoto ndamaze gutunda subscribe ku Inkinzo TV eh uri kurandaba kandi usanga utarafye nda subscribe bikore filme nziza ziko ziraza nitwigera tunaniko
bakunzi ba Mr Sammy official bakunzi ba Mr Pompompo umwami wa Pomporai bakunzi ba Rukundo TV o mwari musanzwe muzi neza yuko bagenzi bacu bagize ikibazo kidasanzwe cyane cyo gutakaza channel yabo mwari musanzwe mukurikirana aho ibikorwa bitandukanye iyo nayo siyindi ni Inkizo TV rero twagomba tubasabega kuri bwa bumwe n'urukundo no gushigikirana kugira ngo ati mugende kuri YouTube musubire kandi mwandike Inkizo TV kugira ngo mugire subscribe muze murabona ibikorwa bishasha byiza
Shalom shalom ndabara mukije cyane amahoro y'Imana bane namwe ni Alvella Mihimbare umukinyi wa filme nkaba no muri rivye nkuko mwari musanzwe mubizi kubwivyo turabasaba ngo mugende kuri YouTube mukole subscribe kuri channel yacu nshasha channel y'abakinyi ba filme bose yitwa Inkizo TV mudushigikire kola subscribe kuri Inkizo TV kugira ngo uzoze urironkera ama filme ameze neza turabakunda cyane